ngo asinyana 55 kandi imaje mu na Bruce Melody mu rwego rwo koroshya makuru mbereka isura ya Bruce Melody ikora na 155 kandi nta kihapfira nta kazi gapfa kubera ko iyo bigeze mu mufungo n'imisoro n'ibindi byo abantu bagira uko babikorera inyuma sinibaza ko nyina makuru yose abera mu bikoranire hagati y'abantu bakwiye kujya hanze urumva hari ayo umuntu atekereza kumva yatanga hari n'ayo umuntu atekereza kumva toya ari yaguma ari ibanga rero kuba ndi muri 155 kuko nabivuze haruguru ntabwo ari ikintu kimbangamiye nta nicyo cyica icya mbere ni uko akazi nkwiye gukora gakorwa neza ikiruta icyo cya mbere ni uko inyungu nkwiye kubona nibona neza murakoze
urumva wongeye kuba ari ngano babajije ariko nibaza ko neza utari igera mu cyose bwiza ndetse na Lucky avuga idosiye yavuzwe icyo abantu bashinzwe hari perezida wa ekipe hari coach hakaba vice perezida wa appointed twebwe igeza Bruce Travel Investors buri team yose professionnel igira aba investor hari ikagira n'abashinzwe day to day operations so ibyo ngibyo rwose byari biri kera kuva kare rwose pe kuva bigitangira hanyuma ku kintu cya fireman washatse kuvanga ibintu bibiri bitavanye bari bambajije impamvu yo kudashora muri rap mvuga yuko rap vraiment nta kintu mbiziho si byo ko nagira experience nahuye nayo itari yo kuri fireman biratandukanye fireman nzi ko yagize imivuganire na Kimi ziko kandi ibyo bintu bamiranije ashize igihe kinini pe niba ibyo yari agiye akabivuga nibaza ko watabaye umunyakuri nibaza ko Makeni yavuga ndetse akirikana n'amasezerano yasinye nubwo yaremera album ariko we hari ibyo yahisemo instead ya album kandi ibyo yasabye n'ibyo yahawe uretse washyira umuntu mu mbaraga muri studio ngo aririmbe yakubwira ati nk'umufungo ukawumuha biriya birangiye
hanyuma ntabwo numvise neza kuba mutatubwira amasezerano kampani we na Bruce Melody nyine urabona ko ni ibintu nyine tutamenya aho tuzabibariza umunsi bizabaza
namaze gusubiza ku kikina ni ukuvuga ngo ikizaba mu kibuga sibyo ikizaba mu kibuga uzakibaza coach
mbyumvise
neza
yashoroye
no mu kibuga hari na perezida wa ekipe ubazwa ibijyanye n'ikipe byose na vice perezida sibyo harimo twebwe turi aba investor njyewe na
babasi
tubaze ute uko bambaye ko batagiye mu gasepo
iyi ni management uyu ni umutoza bariya
nabo
Niba ntabwo niyibanga Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.